Muri kumwe na television Isanganiro turabashimiye tubaha ikaze muri ano makuru agizo n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Hagiye gukogwa amatohoza kugira hamenyekane ufise uruhara mu isenyuka gigice cy'ikibuga cy'umupira w'amaguru stade Umuco mu ntara ya Muyinga byashikirijwe n'umushikiranganje w'inyubako ku munsi wa kabiri yari umutumire mu nama nshinga amateka. Hagiye kurungikwa abahinga ku kiraro cyitiriwe Republika Pont de la République kuruzi ntahangwa kugira bakora umwihwezo wimbitse ku bijyanye no kubangamirwa kw'icyo kiraro. Bishikirizwa n'umuyobozi mukuru w'ibidukikije amazi n'isukura inyuma yaho ibyari byarubatswe kuri urwo ruzi bisenyukiye. Murabikurikira muri ano makuru. Ido nido ni mukanya twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata cy'inyubako. Hagiye gukogwa amatohoza ahamenyekane ufise uruhara kwisenyuka gigice cy'ikibuga cy'umupira w'amaguru stade Umuco mu ntara ya Muyinga. Bishikirizwa n'umushikiranganje ajejwe inyubako mu nama nshinga amateka ku munsi wa kabiri. Dieu donné dukundane asigura ko amafaranga ya leta atosohoka uko ibikogwa bitagenze neza ngo habure uwo bibazwa.
Igice cha stade cha senyuse kubera ko abakozi bacu batatunganije neza iyo chantier y'amabarabara. Igihe ibintu nk'ibi bibaye ntidushobora kubireka uko. Mu byo twasabye umuyobozi mukuru no gukurikirana neza ni igice cyabuze nimba koko irujya ruhome rwasenyuwe nijya mifurege yimbwe ikacimara igihe cyose itubatswe habuze iki. Mbego yakibuze yarakimenyesheje. Mbego wakimenyeshejwe yakoze iki? Ibi rero ni ngombwa ko dukurikirana neza tukaraba kina pafe kwa. Nitwobandanya dusohora amafaranga ya leta ku buryo ibintu byononekaye habura ubibazo. Iyi ni kade kore tuzoje duhera ko kuko ibikorwa bihagaze kuri chantier. Ababijejwe ntibabimenyeshwe murumva ko haba hari ikibazo. Hagati aho stade ni infrastructure publique tuzoyubaka ariko responsabilité zibe etabli.
Haribonekeza imicafu yo mu mazu isukwa hafi y'uruzi ntahangwa ahatewe ibiti ku ruhande rwa Nyakabiga no hafi yakabarabara kitiriwe Mukarakara ku ruhande rwa Kigobe ku gice kiri muri zone Nyakabiga. Gervais ndiho kubwayo ayirongoye abona ko hari abanyagihugu bikika agahumbezi bakajya gusukayo iyo micafu kubera ububwe gito. Akabahanura kwitura ababarongoye kumabarabara iyo babonye iyo micafu yarengeranye. Mireka Nyange yarahakubitiye.
Aho harunze ivyo bicafu ku ruhande rwa Kigobe nahegereye Avenue Mukarakara aho haboneka ibisigarira vy'ivyukurya n'ibivuye ahari inzu ziriko zirubakwa ku ruhande rw'uruzi ntahangwa. Ni mu biti vyatewe nk'umusozi kugira ngo bikinge inkombe z'ugo ruzi. Ku ruhande rwa zone Nyakabiga naho nyene ahari imwe n'ivyo biti haraboneka imicafu yo mu mazu akaba ari hepfo y'ibarabara Avenue de l'Imprimerie. Mu ntwaro muri zone Nyakabiga ikibazo cy'iyo micafu itabwa hariho hose ngo barakizi.
Icyo kibazo dusanzwe tukizi ndetse n'amanama yerekeye icyo kibazo cy'abantu bata imicafu mu mabarabara canke ababunye hose ni ikibazo tumaze kuvugana ndetse duhe ku bajeje nk'aho kuva hasi. Icyo kibazo ahanini urabona ko gitera gifata umurindi muremure ukugiye kuraba ahantu hose usanga aho basutse ibintu sinzi ko arabadandaza sinzi ko arabarengana mugabo kabona yuko ari bicafu byasutsweho.
Gervais ndiho kubwayo arongoye zone akabona ko harabikinga ijoro bakayitaho agahamagarira abarongoye kubwira abanyumba kumi mu gihe ubwo bucafu bwagwiriye aho kubita hariho hose.
Birashobora kugaragara yuko ari umwenegihugu yobagizwe ubugaba bwo kureka kuriha izo societe sanzu zikuru mucafu ukundi ruhande rwa kabiri turashobora kuvuga yuko yoba ari nkaje amasosiyete akuru ubucafu ashobora guteba canke bakagira ingorane kanaka turatera kamo abenegihugu dusanzwe turongwe mu izo ya nyakabiga yuko igihe cyose ubucafu babonye ko gagwiriye barashobora kubwira barongwa amabarabara abanyumba 10 nabagaza akabwira abashedo quartier nabo bagaza katuzanira ayi makenga bene igihugu canke iyo myidogo yabo
uyarongoye zone ya nyakabiga iri muri komine ya mukaza aragabisha abazofatwa bongeye guti iyo micafu ahitagenewe
Mereka nyange urakenuye tugumaho kuruzi ntahangwa aho ubushikira nganje bw'ibidukikije bugiye kwihutira kuvugana n'izindi nzego za leta kugira ngo buharungike abahinga bishikirizwa n'umuyobozi mukuru w'ibidukikije amazi n'isukura muri ubwo bushikira nganje inyuma yaho ivyari vyarubatswe kuri ugo ruzi bisenyukiye eka mbere n'inkombe z'uruzi zigashikirwa Christian ni mubona ahamagarira abanyagihugu kubaha inyubako mu kwirinda kwiba ibikoresho zubakishwa tumukurikire
vuba muri iyi minsi twarabonye aho umurindi w'amazi ava hejuru mu misozi wasubiye gusambura cyane cyane amagabion yari yubatswe hajya ashigikiye ikirago hanyuma bivuye kandi no kutwiheje twarabonye ko byavuye no kuri no kubugizi bwa nabi kuko hariho insinga byabonetse ko zaciwe basuma ibyo twabibonye ejo ibyo rero bimeze uko mu gihe harategurwa undi mugambi witwa projet de restauration du paysage pour accroître les résidences dans le zone urbaine et périurbaine utegekanije guca ukogwa ku ruhande rwo hejuru kugira rujya ruzigwa ntahangwa rushobore gutekana bimwe bita ngo stabilisation birateye impungenge nivyo ariko nibikogwa naho bimeze gucyo bitoga umuko nkuko bimeze uno munsi cyo gituma ubushikiranganje bibaza yuko buca bufata iya mbere tukiruhanga tukarondera hirya no hino uburyo bwo kubisubiza mu buryo ijambo yosohoka rije ku buryo bwa officiel niko novuga buririndira abahinga bagashobora kuritanga ko gushika ubu abahinga ntacyo barabivuga ko kuko abo mwise abahinga sabantu baragenda barungitswe n'inzego zibijejwe ariko vuba tokogwa n'ingogana n'igoka mu mwanya tugiye kukimenyesha mushikanganje n'izindi nzego zibijejwe
amakuru yacu tuyarangirize mu gisata cy'indero ikibazo cy'uguduza umwimbo mu gisata cy'indero muri komine n'intara ya Rumonge kibwirizwa guhagurukirwa na bose kugira gitoregwe inyishu bishikirizwa n'uwaserukiye abigisha bo muri komine Rumonge hahimbazwa kuri uyu wa gatanu umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha musitanteri wa komine Rumonge yemeye ko komine igiye gufasha mu kubaka amasomero hamwe no guha umuyobozi w'inyigisho uburyo bukenewe kugira akurikirane neza uko akazi gakogwa mbega suko Jean-Pierre Misago
ni jambo giwe Samuel Manirakiza mu izina ry'abigisha bo muri komine Rumonge avuga ko kugira ngo umwimbo mu gisata cindero uduge muri iyo komine atari umwigisha wenyene biraba Auguste Minani musitanteri wa komine Rumonge hampande y'impanuro zitandukanye kubarabwa n'ikibazo cindero avuga ko komine Rumonge yiteguye gushigikira mu buryo bwo gukurikirana uko umwuga wo kwigisha uri kurarangurwa muri iyo komine yemera kwibazo muri ico gisata cindero bitotorega umuti ku munsi umwe Auguste Minani avuga ko bavuganye n'abavyeyi ku mitumba itandukanye bariko barubaka amasomero kugira ngo ico kibazo gitore umuti Naiza kende kuriyo umuyobozi w'inyigisho mu ntara ya Rumonge aratanga impanuro ngumwe wese yitange kugira ngo kuduzo umwimbu mundero bishoboke abavyeyi bakurikirane kwa abana bariko barasubira mu ivyigwa kandi babaho umwanya iyo batashe mu mihana iwabo bongere bagarukane ikiyago cyo kuziko kugira ngo bakundishe abana babo ishure imvukira azihamagarira gushigikira ico gisata abashinzwe amashure yegamiye amashengero nabo bubake neza amasomero abana nabigisha bakore borohewe kuko muramwe muri mwe nayo mashure y'imvuri guye basubira gukora imvuri hise kukusanga uruherezi rubasanga mu ishure kubera kubura amadirisha n'imyango mbere hamwe akabatana gasima kariyo nkuko bivuga amashure yakoze neza n'abanyeshure baronse amanota menshi mu bezo vya leta bakabashimiwe.
Jean-Pierre Misago urakenuye aniho duce dusozerera makuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye mubandanye mushimishwa n'ibiganiro vya television Isanganiro.